Uluka, isahluko seshumi elinesine. Kwathi akuba engene ngesabatha endlwini yomnye wakubaphathi babafarasi ukuba adle isonka, bahlala bemlalele bona. Kwabonakala kukho phambi kwakhe mntu uthile unegalimoya. Waphendula uYesu wathetha kubo abaqondisi mthetho nabafarasi esithi, kuvumelekile na ukuphilisa ngesabatha? Bathi quthu ke bona, wamthabatha, wamphilisa, wamndulula. Wabaphendula wathi, leli kabani na kuni apha iesile nokuba yinkomo eyakweyela equleni aze angayirholi kwa oko ngomhla wesabatha? Bakhohlwa ukumphendula kwezo zinto. Ke kaloku wathetha umzekeliso kwababeminyiwe, akuqala ukunyula kwabo izilili zobukhulu. Wathi kubo, xa uthe wamenyelwa emsithweni ngubani, musa ukungqengqa esililini sobukhulu, hleze obekekileyo kunawe abe ubemenyiwe nguye, eze lowo ubenimemile athi kuwe, khwelela lo mntu, uze uqale ukuthabatha indawo esekugqibeleni, udanile. Yithi xa uthe wamenywa, uye uhlale endaweni esekugqibeleni, ukuze xa athe weza lowo ukumemileyo, athi kuwe, sihlobo, nyukela ngasentla, wandule ke ukuba nozuko emehlweni abo bahleli ndawonye nawe. Ngokuba wonke umntu oziphakamisayo uya kuthotywa, nozithobayo uya kuphakanyiswa. Wayesithi ke nakulowo umemileyo, xa sukuba usenza isidlo sasemini, nokuba sesangokuhlwa, musa ukubiza izihlobo zakho, nabazalwane bakho, nemizalwane yakho, nabamelwane abazizityebi, hleze nabo babuye bakumeme, ize oko kube yimbuyekezo kuwe. Yithi xa sukuba usenze isidlo, umeme amahlwempu, izilima, iziqhwala, iimfama, woba nentsikelelo, ngokuba abanako ukubuyekeza kuwe, kuba uya kubuyekezwa wena eluvukweni lamalungisa. Ke kaloku akuziva ezo zinto omnye kwabo babehleli naye, wathi kuye, unoyolo oya kudla isonka ebukumkanini bukaThixo. Uthe ke yena kuye, umntu othile wenza isidlo esikhulu, wamema abaninzi. Wasusa umkhonzi wakhe ngelixa lesidlo ukuba aye kuthi kwabaminyiweyo, yizani, ngokuba konke sekulungisiwe. Baqala bonke ngakunye ukuzilanduleka. Owokuqala wathi kuye, ndithenge intsimi, kufuneka ukuba ndiphume ndiye kuyibona, ndiyakucela mandibe ngabalandulelwayo. Wathi omnye, ndithenge iinkomo zedyokhwe ezintlanu, ndiyakuziva, ndiyakucela mandibe ngabalandulelwayo. Wathi omnye, ndizeke umfazi, ngenxa yoko andinakuza. Efikile lo mkhonzi, wayibikela ke inkosi yakhe ezo ndawo. Wandula waqumba umninindlu, wathi kumkhonzi wakhe, phuma kamsinya uye ezitratweni nakwezitratwana zomzi. Uqukele apha amahlwempu nezilima neziqhwala neemfama. Wathi umkhonzi, nkosi, kwenzeke njengoko ubuyalele. Ukanti kusekho indawo. Yathi inkosi kumkhonzi lowo, phuma uye ezindleleni nasezintangweni, ubanyanzele bangene ukuze indlu yam izale. Kuba ndithi kuni, akukho nanye kuloo madoda abemenyiwe eya kusiva isidlo sam. Ke kaloku kwaye kuhamba naye izihlwele ezikhulu, wajika wathi kuzo, ukuba ubani uza kum angamthiyi uyise, nonina, nomfazi, nabantwana, nabazalwana, notate, ewe, nobakhe ubomi, akanakuba ngumfundi wam. Nosukuba engawuthwali umnqamlezo wakhe andilandele, akanakuba ngumfundi wam. Kuba nguphi na kuni othi ethanda ukwakha inqaba, angakhe ahlale phantsi kuqala, abale indleko, ukuba unazo na izinto zokuyigqiba. Hleze akubona ukuba usibekile isiseko, angabinakugqiba. Bathi bonke ababonelayo baqale ukuhlekisa ngaye besithi, lo mntu waqala ukwakha, wakhohlwa ukugqiba. Kananjalo, nguphi na ukumkani othi esiya kuhlangana nomnye ukumkani emfazweni, angakhe ahlale phantsi kuqala, acinge ukuba unako na enashuminye lamawaka, ekuhlangabeza omzelayo enamashumi amabini amawaka. Ukuba ke akanako, uthi esekude, athume isigidimi, acele iindawo zoxolo. Ngokukwanjalo ngoko, wonke umntu kuni, ongazishiyo zonke iimpahla zakhe, akanokuba ngumfundi wam. Ilungile ityuwa, ke ukuba ityuwa ithe ayabanasongo, yothiwani na ukuvakaliswa, ayilungele nomhlaba, ayiwulungele nomgquba, ilahlelwa phandle, lowo unendlebe zokuva makeve.